Bapriste zindela nani makholwa athandekayo. Maduzane nje sizokuba ukuzalwa kwenkosi yethu Jesu Kristu okunguluphawu lothando lukaNkulunkulu esintwini sonke. Ngenkathi silugubha loluthando lukaNkulunkulu siqonda kahle ukuthi ilizwe lethu lingumphakathi ongalingani ngokwezinga lokuphila. Lizithola liphila impilo enhlakanhlaka. UKhisimusi oletha ukukhanya emhlabeni wonke kufanele usinikeze ithemba lokuthi mhlawumbe ngenye imini impilo yethu enhlakanhlaka iyonqotshwa. Ngokomoya sonke siyakudinga ukufika kukaKristu ezinhlizweni zethu. Kusilethele ubunye. Sihlukane nempilo enhlakanhlaka ukuze siphile ngoxolo. Masingakuvumeli ukuhlukaniswa yipolitiki, inkolo, amasiko ahlukene esikholelwa kuwo, kanye nezinye izinto ezihlukanisa umphakathi. Inhlakanhlaka egcwele ezinhlizweni zethu iphazamisa ubudlelwane bethu nabanye abantu emsebenzini, enkolweni, emasontweni, emindenini, nakuzo zonke izindawo lapho siphila khona nabanye abantu. Ukuba inhlakanhlaka ezimpilweni zethu kunganqotshwa kuphela nje uma singasebenzela ukulapheka kwamanxeba angaphakathi emphefumulweni yethu. Ukufeza lokhu, indodana kaNkulunkulu yafika lapha emhlabeni ukuzosibonisa indlela eya ebunyeni, oxolweni nasenjabulweni ephelele. KuloKhisimusi ake sixolele bonke abasizwise ubuhlungu obukhulu ezimpilweni zethu. Sonke siyaludinga uxolo nobubele. Ngakho ke masitshengise ububele nasezitheni zethu. Kulabo asebenonyaka noma iminyaka bengakhulumisani, yithuba leli lokuba inkosi ezelweyo ibahlanganise, ibenze babuyisane, baxolelane. Bafowethu nodadewethu kuKristu, ngiqonda kahle kakhulu ngezimo enidlule kuzona kulonyaka noma kule minyaka emibili edlulile. Ubhubhane lwe-COVID, udlame lwangonyaka odlulile, izikhukhula, ukubiza kwezimpahla ezitolo, ukungatholakali kwemisebenzi, ukudilizwa emsebenzini, nokunye okuningi. Iminyaka emibili edlulile beyinzima kakhulu. Kulonyaka kungenzeka ukuthi mhlawumbe sike sazizwa sengathi uNkulunkulu silahlile, kanti cha. Khumbulani ukuthi uKhisimusi usho ukuthi uNkulunkulu unathi. Emithandazweni yami ngikhumbula njalo bonke abagugile, abagulayo, nalabo abazizwa belahlwe ngumhlaba, abafelwa nabafelwakazi, yintsha kanye nezigqila zezidakamiswa. Okokugcina, ngithanda ukubonga wonke amapherisha ngu-35 engiwavakashele ngiyogubha isakramente lomqiniso. Ngibonga kakhulu ukungamukela kwenu. Masikhumbulane njalo emthandazweni. Ngimfisa loKhisimusi omuhle kanye nonyaka omusha onesibusiso.